I mean, why don't you change my way to you? Woo! Hey, Coco, what's up, Bruni? I say, Chroma, how fit you? I'll be being so Bruni. I could come pay you some. We see, come on, say, quite a swag. We see, we draw him a frame, back up here. No duplicate, no photocopy, original, just so. Bam. And then, me home, I fa. Fast dama, nana, and passaso henne, nana, and pofuchu messi, or no, and I'm my wife, Charlie. My wife, very off, Miss. My family was at it, say, bitch, I'm in a so. Jim was, eh? Yo, munti, me mommy, a real awesome. A bear foot to some, I'm a woo. And then me, I don't fall. Say, oh, you're for a warrior one. And you want me, and Maureen Fisher, say, oh, free Ghana. Now go draw a brochure, or your phone a sign you. So, who ya? Or because we do a cheer, a couple say, or no one home at all, and also be free as I see so. When you are no more brochure, mom and pie boom, and your ding, now won't see me, mammy, a rehearsal. Or you mean mammy paying on a near figure cry, on any coon, and a war brooch, mammy, and your mail cockama, walk on school, or your nurse. New coons walk on school, come on, now so, and never be touching my cry, and when you couldn't a brabble, many saying, a juma ho anase juma pe ho aye din e ma ne kunu omo didi mo de nyame dom wo mo mo won kwada miensa omo tena che ye ka mfie ba du no aware enye ne aware na nso do ne kunu sa emu ho no aware ni mu no sa be ne nkora ne susa kakra e na papa ye se da bi me ti ga na ina mi won bibidi me ye adwuma kama me ba brochure adwuma kra mi ntumi ye bi me ye adwuma papa e wo se me ye eni ti me wura temase na me mesina Ghana na menye adwuma kakra na menhwe se medo ofo se meden na me hu nyanya me betimi aye omabrabo oba wafo na oba odoni kunu otiasie ekope loan kakra e de mani kunu ne kunu e ba Ghana bedo ofo ne nema ekoso kama kama ena mse sa brane nkra ne so nti be me ikọ na waba okọ na waba okọ na waba ene ema ekọ kama kama nebo emre kwa ne nimu kakra no me ma mi so hun se enima asasa eni sen en kane no obroni fre bibi communication e wa ware mu no asse communication e wo mu no atechima kakra na enima bi so so aye te se de ye gbogbu aso na ohu se ni kunu ta tana computer ho che first so na nka won te sa na so ye se ah e bi o wa ba ofi Ghana ba ofi a wonye hwe nti e bi a wode gigi nani won hye da ma na ehu ahia no emra kwa be me ko no oba be me ko no oba dako o ha na oba bi freye o freya o so ohwe ni kunu no si edi asem a no so wo kunu me ne ne wo ho na menyi nsen e na me fre no me nten nka me fre na wo mfi mi asem yi e ye me maami enwonwa sansa ah me mami ana oba ukasei usando te se obi a wani afika kra ene o se ani o se si amenye mfi edionum enan meje 54 years eti asamo anya me mami de na o se ah wonye mfi 54 ene woni me kunu nyam ene o se ani na okuna kan wo nsem nyina akyere me asami eye me mami nwa se ah obema de okofo obi a obefa de ochen oyere anansi kono ma bi aba no ma bi e na se bibisa na okofo oba se bi ono ochen oyere panyini asam na anya ne de ani ntini kunu ba e na ochi ni chano simira obebi frey o se frey na se mesi ani ntino o se woni wonyam na oba no se ma me bi a na ni afi etesen e ho ade ni e bema ebu ndi nkoto dwegu fom mewra fa me boni chame manye ni ye ani adwato bi e o se bema edi ma ne yiri bia ode ma no obai ti ase sense wo yeti ase fo edi to ka che ni kun so se a wo ba yi wo nya dwuma wo bai den na wo hwe obai e wo so wo kwant ni ta ke eni ti oba wa fo e wo ho a wo yi ni sika 100 pounds na ode amane obai 50 pounds ode amane nje na fa kwant ni ta ke ne hwe nkwade yi emre kwa na se be ma na be che kakra e wo apochi eni ti maami wo ye owo yere na nka omu yenta afo e na baako edi free mu baako di free mu na se be ma ni mfi no kese wa bu na ni egu so kra se nyo no na ni obae ya wo ama na yiri ne sori a na o ma na ntaku ni simpo ataku ni simpo so so yo ba tan en wonim se de Ghana abrabo esitie ade e be ye wo ɔne ɔbɛyɛ a ɔne ne kunu ɛwo yei adɔfoɔ mu ntie ne yi o wo kunu mpena no anaa ne kunu mpena no ɔne ɔbɛyi ɛbɛyɛ adamfoɔ ɔka na awerɛho sɛm nyinaa kyerɛ no nea wɔfɛ mu bɛrima no adwuma a wɔnyɛ ɔmfa hwee mma na ɔno nkɔ ne contribute nanso wɔte aware ɔka ne nyinaa ɛkyerɛ no ɔne no bɛfa adamfoɔ na ɔbɛyi soso a na ɔne ne kunu twe mpena hyɛ ne bɔ sɛ o me koraa no no mepɛ sɛ metu kwan kɔ France na adeɛ a ɛma mene wo kunu ɛwɔ yɛ ntam ne ɛba no ɛti sɛ metu kwan na sɛ mede me bakɔ a mene ne ni asɛm biara ɔbɛyi ti aseɛ ofii sɛ o na sesi adeɛ ma wareɛ ɛreba bɛyɛ yie ɛsiane sɛ ɛfiri te berɛ a ɔbɛyi bɛɛ mu no ne mpena yi bɛɛ mu no a wode nyinsɛn bɛɛ mu no ne kunu no ne ne te adom ahoma so adɔfoɔ sɛ wɔka 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 afei deɛ bɛrima yɛ sɛ o me sɛ ɛkɔ Ghana na makɔto medwuma medie so ɔbɛgya ne kwan kama ɔbɛrima yi kɔduru yi a wɔka kyerɛ ne sɛ mepɛ sɛ mekɔyɛ me mpena yi ho adeɛ ɛno nti kyerɛ me wɔ baabi a wɔbusuafoɔ sɛne sɛ ɔbaa no ma ɛpapa awu na ne maame so so akɔdi ne nsa wɔ UK hɔnom ɛno nti kyerɛ me obi a memfa wɔ nsa nsa no ɛmfa nkɔmɔ wɔ m na menya wɔwareɛ na metumi nware ɛyɛ ɔbɛyi a mene na wɔyi me nuanom asɛm yi ɛyɛ me maame ya ɛyɛ n'awerɛhoɔ ɔdi ho awerɛhoɔ di yɛ o sɛ ei na sei na wɔde wode ayɛ me asɛm yi ɛyɛ me maame awerɛhoɔ ɛbɔ ne yareɛ ɔdwendwen ho ara nanso onyame ɛto n'ani hwɛ no yei na sesi yei ɔbɛrima yi de nsa akɔ akɔgya na wareɛ awɔre maame a wanya 54 years afan ayeforo dondo a wɔne ne te Ghana ha sei adɔfoɔ bɛrima yi ɛba UK tɛm biara nanso ɔbaa nkwadaa mmiɛnsa a ɔne maame yi awowɔ mu no ɔma kora mɛhwehwɛ nkwadaa yi kyerɛ kwan ɔbaa wodeɛ nka wometena ne fie kora a bɛhwɛ wo ma no ɔbaa ɔma hɔ ɔbɛte sɛ ne kunu aba ne kunu kɔ adɔfoɔ me maame yi di asɛm ho yia wo ɛteetee bebree ɔse memfa n'asɛm yi nyɛ afotusɛm ɛma me nua maa nom me nuanom a mowɔ aburokyire sɛ hwɛ wokɔ aburokyire a momɔ m'ani na hɔ ma mo nyae mpaebɔ da na afei mereka woadi atoa so sɛ momma woanya mfutusɛm na monka ahunu sɛ ɛnɛ yɛn Ghana ha no dodoɔ no a ɛmfoɔ m'ani ntena relationship ho fɛ mpena twe o aware o ɛnɛ mpaebɔ aba soɔ obiara nam ɛrekɔ bi ɛnɛ krɔfɛsafoɔ nyinaa ɛsi ɔmo yɛ asɔfoɔ ɛnɛ yɛfrɛ ne sɛn ɔmo ano akɔmfoɔ a na ɔmo kɔm a ɔmo hyɛhyɛ baabi a na yɛnim wɔm nyinaa ɛnɛ obiara te asɔre nanso sɛ duru memenda ne fiada ne ade a ɛyɛ mmɛyɛ a na ɛkɔ hɔ ɛkɔgye nneɛma me nuanom mmaa nom me nua mmarima nom a mowɔ aburokyire ɛnɛ masɛm awa nanso so mepɛ sɛ meka kyerɛ mo sɛ momɔ mo ani na hɔ ɛnyɛ wɔadwene sɛ woaduru aburokyire na woagyae mpaebɔ ɛsiane sɛ wonnim deɛ onipa no ɔno deɛ ɔda soɔ na mmom wobɛyere ho abɔ mpaeɛ megye di sɛ onyame bɛtwitwa agyew sɛdeɛ ɔgyeeɛ me maame ɔse mema asɛm yi nyɛ afotusɛm mfama wo adɔfoɔ wowɔ story a inbox me frame shows na ka kyerɛ me sɛ wowɔ story a mɛgye ne nkɔmmɔ biara me ne wadi meda m ase ma mo nyinaa mo ne tie adehye ɛma woremfi sɛ wobɛhyɛ video no na wa like na wa commente onyame bɛhyira one love